ndabaramukije ndabamukije ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe umwe wese benaho aherereye nkuko bisanzwe nyemwe kumena n'imbona Irene asanzwe abategurira ibiganiro bijaye n'ingo n'imiryango uyu munsi nabategurira ikiganiro cyo kwiga ukuntu umudamu ujya mudamu nyene akuza ari mu rugo canke ugwaruka canke umuntu agira aje kubaka igwiwe babandi nyene ibintu byo mu gitanda atavyo bamenyereye uburyo bonyonga bagashaka kunyongera umugabo bari kumwe bitabavunye nibyo dushaka twigire hamwe muno mwanya nkama nkabasaba gufyonda subscribe ahepfo ya video hari ahantu handitse subscribe canke sabone bivana telefone yawe kubera YouTube nari mfise yari imaze gushika kure bayihakinze bayivye ariko ntibishobora kunca intege kubera niryo hangiro ryanje kuko nifuza gushika kure nifuza gushikana kure abankurikirana ku buryo bubaka ingo neza zuzuye urukundo n'umunezero n'amahoro ego rero nkabasaba kongera kunshigikira kundi gushasha kuko aho ntaringeze hari heza ariko se abansi b'amahoro ntibabinkundiye nagerageje ibyo rwose nshobora kwigarukana cashobora kugarukana ya mavideo nahora nkoresha ariko byanse hamashafata ingingo yo gukreya iyindi nshasha rero uterakora subscribe vroma afashe akore mzo wamukoze cyane hari abamama benshi bari mu ngo ariko ibikorwa cyo mu gitanda atacyo bakiziko kuko bisaba yuko umudamu ari mu rugo canke umukobwa agira aje kuba kugwiwe agenda zi ibanga ibanga ryo mu rugo cyane twahereye ku ibanga ryo mu gitanda ibanga ryo mu gitanda uko riba rimeze cyangwa uko ritegurwa turabye rero mwa kino gihe abantu benshi baramaze kuba baramaze gutera imbere rero gutera imbere kose kira kintu cyose kiratera imbere rero no mu gitanda naho nyine biratera imbere kuko abakera kwa ruhugenda nyine mu gitanda umudamu akagarama ha umugabo nawe akaja ko hejuru byari ibyo gusa ariko kubwuko iterambere ryaje tubiraho ma telefone tumaze kureba mu ma telefone tukaca tubyipfuza tumaze kuvyipfuza kandi twifuze ko nababandi bari mu rugo bagira gutabidukorera ariko batavyigishije ugasanga ni ngorane niyo mpamvu rero nahagurutse kugira ngo njijure bamwe bamwe kugira ngo ingo zabo zubakike neza abagabo babo boye kuja hanze kuko bagiye hanze barahuraho ibintu byinshi ariko wavyigishijwe nawe ukabikorera umutware wawe biragufasha kandi nawe wamutware ukamenya nti urugo rwanje nkeneye kugubaka uku uyu munsi nabiginashatse ko twokwigira hamwe ikintu cyo kunyonga kunyonga ku muntu abizi kawaida arabikora neza aho ku muntu atarabimenya naho atabizi nawe nyine ngiye gufasha ati babikora gute rero sadura ryama muri position nyine ndimo kujya umuntu asanzwe abikora ha ndajyane nkuko sivyo maze kujyama rece mfata kino gisusu canje igisusu nkacandikisha igisusu nkacandikisha ngaho gitanda no ko ngari ku gitanda nkahandika ubusa nkafata igisusu canje nkacandikisha ubusa stadiri gisusu canje igisusu ni karamu iyi gitanda naco ni urupapuro ku bantu muzi gusoma no kwandika ryo fata kugira umenye kunyonga neza fata igisusu cawe icambe ucandikishe 0 ubandika ubusa ni gisusu cawe nkuko andiko ndandika ubusa na urabibona cawe fata igisusu cawe ucandikishe 8 ndabone yuko urandika 8 n'umunda haragufasha kwigonya wandike 8 cha wandike 2 cha wandike 6 bizaba yuko bigufasha kugira gute kunyonga reka rero tuwandike ubusa
ubusa. Kuri uko kwandika ubusa rero naho woduga birakunda. Naho woduga uri gufata cya gisusu ucandikisha ubusa. Birakunda. Urabona yuko naduze cyangwa ugafata igisusu cyawe ukacandikisha umunani. Ibi ntawe byonanira n'ukuri ku muntu ya ntawe byonanira nubwo usanga abantu bamaze gukura amagufa yarakomantaye gukora bino ndiko ndakora ntawe byonanira bisigura rero hanaho umugabo ari hejuru ariko arakora ari hejuru yo kwandika umunani ku muntu abishoboye neza naho woduga wandika umunani naho ushobora kumuduza uri kurandika umunani biragira gute birashoboka ukongera ukamanuka buke buke maka ukongera ugashika hasi ku gitanda abamama benshi nabonye bajijuke naho wabo muri mama uri mama mukuze guhindura imitekerereze kuko bajya abagabo baganira byinshi kandi babona byinshi mu matelefone yabo bagiye kubona byinshi rero bo bashe bifuza kugira gute ko byaplika yo yifuje ko byaplika akabona we wa mudamu we nta byumukorera mu yacane nani byo wokora icacha akora ashaje guhiga twa dukobwa duto duto twa dukobwa duto duto na turashushe tuzi byinshi rero amazi kutubona ntagaruka kongera kukuyumvira ukundi iyo niyo mpamvu mpamugarira abadamu kugira gute nabonye kujijuka bahagira gute bagakanura bakumva yuko twagiye mu rindi terambere atari rya rindi kwandika bitandatu na bitandatu biragira gute birakunda stadere position yariyo yose wobamo urashobora kugira gute kuyinyongera cyo kandika icenda byose biragira gute birakunda cyane cyane ikintu gikunda cyane ni kwandika ubusa n'umunani umunani uroroha cyane kandi ukagufasha kugira gute yuko umugabo nawe nyene ajyoherwa mu gihe uburiko uramunyongera urabona ariko ndandika umunani yuko aba ari ibintu byiza kandi urabona yuko bica nawe bimworohera kuko urabona hamwe ndiko ndagenda nsubira hasi nongenda yizamukirako nongenda subira hasi nongenda yidugirako bica bifasha iki umugabo kugira gute gushika aho iba yoshitse ndewe ndabahamagarira rero YouTube iracyari nshasha kuko nababwiye yuko iyindi bagize gute bayihakinze rero mukore subscribe muzamugize gute mufashije mukore subscribe like na comment kuko murumva ko abagizi n'abana bibangiriye nabi ariko byose ni Imana ndi kumwe n'Imana hama nkaba kumwe namwe byose biragira gute birashoboka iyi channel izo kwigisha ibintu byinshi byinshi bijye no mu ngo kuko twese twamuka mu ngo kandi mwe uwari we wese arazi ibibazo biba mu ngo ko babingana ibi bibazo rero nibyo tuzoshaka kwigira hamwe kugira ngo turabe yuko ingo nyinshi zorokoka aya ma divorce ahari yogira gute yogabanuka kandi ndifuza kubaho ndi umugenzi wanyu kuburyo ari kibazo mufise mushobora kumbaza nkagira gute nkabafasha nkabakansaringa hari ibazo mu nkundo abantu bahemuka bihagije bakanyegera tukagira gute tukaganira ibyo bibazo byo guhahamuka by'inkundo bikagira gute bigahera hariho abadamu abona ati jewe yamara urugo rwanje rugeze ku ndunduro yo guhenuka yo ku divorce yaza tukagana nkambwira ati yamara bigenze ukuntu kugasanga urugo rwiwe rurongeye kugira gute gukomera rero mu ntumbero yuko nifuza gukansaringa abantu bafise ibibazo bitandukanye ndifuza kugira aho gukorera uwumva uko afise umutima wo kugufasha nawe nyene arahawe ikaze groupe y'abashigikira iyo bifuza kunshigikira irahari nawe nyene tumushiremo
akaze na karibu. Nimero yanje ni Prisi Desa Senkaniseti, Swasanefu, Swasanisenke, Swasanefu, Katohoze. Murakoze cyane kandi muhezagigwe ndabakunda. Bye bye.